ya ɲɛnabɔ fura ka sɔrɔ wahayo.
Listen, this is no joke thing.